ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanye mukurikira imbonesha kure yacu hari nayo yanyu shiramatsiko TV n'imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi turabandanya kubashikiriza inkuru zijanye n'uwahoze ari umushyiranganje wa mbere w'igihugu cyacu c'u Burundi generali arengeyome bunyoni ariko nyuma yaho apfungiwe ibintu ntibyifashe neza muri bimwe mu bihangange bikomeye cyane muri CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi hari amakuru dejeje kuronka agaragaza ko abadashyigikiye generali Evaristo Ndayishimiye bateraniye mu ntara ya Makamba bakagira inama ikomeye cyane yarigamije kwamagana ibyo Evaristo Ndayishimiye ariko arakora hari byinshi twabateguriye kuri iyo nama yabaye irimo ibihangange bikomeye cyane muri CNDD-FDD ikaba yariyobowe n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriano Ndikuriyo hari byinshi twabateguriye mu ano makuru tugiye kubashikira ariko mbere yuko tubashikiriza iyo nkuru reka tubanze tubashikirize injyane ziri hagati ya generali Evariste Ndayishimiye ndetse na n'urongoye umugambwe ku butegetsi Reveriano Ndikuriyo hari amakuru twaronse twahawe n'umwe mu bagendanira umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriano Ndikuriyo haraciye igihe turonka amakuru y'umuntu avuga ko ari mu bajejwe umutekano w'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriano Ndikuriyo uyu muntu avuga ko yipfuza kuburira abarundi n'umukuru w'igihugu ku nteguro abona ko ziteye ubwoba iyi nkuru iri mu rutonde rurerure rw'inkuru tuzobashikiriza ziri mu ntahe y'uyu muntu njewe ndabandikiye sinipfuza ko mwoshira ahabona umwidondoro wanje ibyo byotuma umutekano wanje ubangamirwa ndi umuntu muto cyane ariko amabanga njejwe yampaye kubona no kumenya byinshi mu bikorwa by'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriano Ndikuriyo murakunze kuvuga ko Reveriano Ndikuriyo apinga umukuru w'igihugu ariko burya ibyo muzi ni bice cyane ku bintu bibera mu mugambwe no mu butegetsi bwa CNDD-FDD nk'umwe mu bajejwe umutekano wa Reveriano Ndikuriyo naragize amahirwe yo kumuherekeza mu mihingo myinshi y'u Burundi naranamwumvirije amajambo ashikiriza naregereye kandi ndiweza abo bahorana hari ibyo numva n'ibyo mbona bikantera ubwoba kubijanye na kazoza ku Burundi naho atanyambo ibura agahonzi njewe ndi mubemera ko president Ndayishimiye ashaka guhindura byinshi mu gihugu ariko nkuko abyivugira ariko akabura abamufasha ndipfuza kubwira abarundi ibyo nzi ndipfuza ko umukuru w'igihugu amenya ibyo tubona kumbure nawe nyine arabizi benshi mwaravuze bunyoni ni bake muzi by'ukuri Reveriano Ndikuriyo nawe ndabasabye ikintu kimwe murambikire akabanga Reveriano Ndikuriyo ashikiriye uburongozi bw'umugambwe azi neza ikimuzanye ica mbere yihutiye kwabaye gushiraho akarwi kajejwe kumwamamaza n'akarwi gato ariko gakomeye abadukunze kubona ni uwitwa Florie Bigirimana Eric na Jaguar agakarwi karakora ibintu byinshi cyane bijanye no kwerekana ko Ndikuriyo ari we gihangange mu gihugu baramukorera udufoto twinshi turiko amajambo yiwe canke amwitirirwa duheza tugatembera hose mu gihugu urashiraho imbuga zifise amazina atabaho zijejwe kwamamaza Ndikuriyo ukamengo ni abantu benshi bariko baramuvuga kumbure ari akarwi kamwe nyine kariko karamuvuga haraho bahabwa ibikorwa byo kwerekana ko president Ndayishimiye yananiwe gutora umuti w'ibibazo nk'akarorero ni igihe hari habuze igitoro harakwiragijwe ubutumwa bwavuga ko na kera twagenda n'amaguru ko n'ubu bitotunanira ni ubutumwa bwashavuje rwose abanyagihugu ariko bikozwe nako karwe turafise amakuru y'uwakoze ubwo butumwa muri ako karwi kandi abikora yabitumwe na Reveriano Ndikuriyo ubundi mushinge uhambaye mu kwimenyekanisha kwiwe ni burya butumwa atanga yerekana ko ataco atinya benshi mwibaza ngo ni amajambo amutoroka ariko ni ibintu biteguye neza cyane Ndikuriyo akeneye kwerekana ko ariwe mugabo arinda mu Burundi ko ariwe ariko arabandanya urugamba batanguye kuva kera kandi ko ariwe ashobora gukingira abagirizwa amakosa bohava bafatwa n'amakungu mu kwerekana ko adatinya kwica aha impigi abandi bicanye benshi mbere bakanumva ko baremeshejwe mu kwanka ko abasuma bafatwa hari ubutumwa aba ahaye abagumyabanga benshi usanga umwe wese afise icyo yibye ku rugero rwiwe maze bakumva ko ari we wenyine azobakingira mu gihe ubutumwa bwa ndayishimiye bubatera ubwoba. Inyigisho zimuhayageza Reveriano Ndikuriyo amaze umwaka akwira igihugu cyose atanga inyigisho ku rwaruka cyane cyane ahatari hake njewe twarajanye nk'umwe mu bajejwe umutekano wiwe ni kenshi njewe na bagenzi banje twibajije nimba koko umukuru w'igihugu azi ibyigishwa muri izo nyigisho. Hariho inyigisho zisanzwe zitangwa n'abandi banyamabanga b'umugambwe ariko ziteye ubwoba zitangwa na Ndikuriyo ubwiwe. We iyo afashe ijambo yigisha ibintu bitatu ariko byose bifise ingene bigaruka kumuhayagiza wenyine ubwiwe. Ubwa mbere aravuga ibyo yita kahise k'igihugu. Ugeze ngaho urumva ko yigisha amacakubiri y'amoko ahanini akifuza ko urwaruka rw'abahutu rugumana ishavu ry'akahise. Ngaho aragaruka cyane ku rupfu rwa Perezida Ndadaye aho aca yerekana ingene yabaye mu basabye ikiziga cya Perezida Ndadaye. Mu gice cya kabiri aravuga cyane urugamba rwa CNDD-FDD ingene rwari rugoye aho naho aguma agaruka ku butwari bwiwe mu rugamba be n'abandi bakeya mu ntwazangabo za CNDD-FDD. Ikizira muri ibyo byose ni ukuvuga ubutwari bwa Perezida Ndayishimiye. Iyo amuvuze yerekana ingene Evariste Ndayishimiye atigeze akomereka ku rugamba ariko agashimika ko intwari zose zakomerekeye ku rugamba. Mu mvugo ifobetse urumva ko yigisha ko Ndayishimiye yari umutunyi ku rugamba. Igice cya gatatu kijyanye n'ubutumwa bwa Petero Nkurunziza uwo aramutebaho rwose akebutsa irari y'abasigiye. Nungaho wumva yerekana ko ari we musubiriza wa Nkurunziza, yerekana ko ari we yumva ibintu nka Nkurunziza. Ukuntu avuga Nkurunziza wumvamwo kurondera kwerekana ko Ndayishimiye ataco avuze ahubwo ashobora kuba atari mu murongo wa sokokuru wacu. Ariko byose bivuzwe mu bwenge bwinshi cyane. Mu ncamake inyigisho ziwe zerekana intwari zitatu zihambaye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndadaye, Nkurunziza, Ndikuriyo. Kandi ibintu avuga birakora ku mutima urwaruka. Ararwiyegereza cyane kandi akarangiza arwereka ubutwari bwiwe. Aho kera imbonerakure zaboneka ari iza Nkurunziza ubu yarahejeje kuzigira iza Ndikuriyo. Mu ruyeri rudasanzwe Reveriano Ndikuriyo asigura izo nyigisho mu kuvuga ko igihugu gifise ibibazo byinshi ku buryo hashobora kwaduka iyindi myiyerekano y'abanyagihugu. Wenyine asigura ko imbonerakure ziteguwe mu mihingo yose kugira ngo zize zibuze iyo myiyerekano. Uwo mengo ariko arategura abazorwanira Ndayishimiye ariko igitangaje urwo rwaruka ntirwigishwa ibyiyumviro bya Ndayishimiye ahubwo rwigishwa ibyiyumviro bya Ndikuriyo. Gusuzugura Perezida. Inshuro nyinshi nariboneye ingene umukuru w'umugambwe akengera umukuru w'igihugu. Reka ndabahe uburorero butatu niboneye. Imbere gato ya Pasika y'umwaka ushize nkihenze hari mu murindamukiza umwaka 2022 twari ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Ndikuriyo i Makamba. Ndikuriyo yari yicaranye na buramatari wa Makamba n'abandi benshi. Umwe muri twebwe yaramushiriye telefoni aramubwira ko ahamagawe na Generali Neva. Yishuye ashibura na kaboko ngo sindamwitaba. Perezida yarasubiriye arahamagara naho nyine agira kwa kundi. Rya gatatu aba bari kumwe baramuhanuye aritaba naho nyine yarahagarutse gato muri ba bantu kumva yemerana gato aca arayikata. Kwarumiwe twese ndafise umugenzi afise ifoto y'uwo munsi nzoyibarungikira murabe uko byari bimeze. Akandi karorero gatangaje nakabonye muri Rusama umwaka wa 2022 Reveriano Ndikuriyo yari yateguye kuja kurangiza inyigisho z'imbonerakure muri komine Bugendana. Mu ijoro niho twamenye ko Perezida Ndayishimiye yamusabye ko bazahahurira muri ico gikorwa kubera nawe ariyo yarare. Twaratangaye bukeye ntitwagiye yaciye agenda giturumbuko mu makomine ya Bujumbura Rura i Bugendana nta n'umuntu yarungitse muri ka karwe kiwe. Umunota wa nyuma twumvise ko barungitse Joseph Ntakarutimana gutyo baba barishe mubonano w'umukuru w'igihugu n'ubwo rwaruka. Ni ukuri byari biteye isoni ibyo kwabonye. twese dusigara turibaza umukuru wari we ari hagati ya Verisito Ndayishimiye ndetse na Ndikuriyo. Akarorero ka gatatu nakabonye muri Ruheshi umwaka w'2022. Twari tuvuye ikarusi tuza igitega, niho haducaho ijipe parado y'ibiyo bitabona yiruka cyane. Muri sekiriti twaronse itegeko ryo kuyihagarika carazira ko hariho imodoka imucako ikamurengana. Twaravugije amafirimbi ariko ya jipe ibandanya kwigendera. Jipe yagumye yiruka cyane imbere yacu. Reveriano Ndikuriyo yarashavuye cyane, sinzi ingene uwo munsi tutarashe. Twaranatelefonye abapolisi ngo bayihagarike, ariko ishikiriye umugozi w'ibariyeri yarawugonze irabandanya. Tugeze ku masanganzira ya Karusi na Gitega, jipe twarayihambije ihagaze ku idodani. Umushoferi twaramutegetse kuvamo. Reveriano Ndikuriyo we aca aribandaniriza. Uwo mushoferi yarasiguye ko akora mu biro by'umukuru w'igihugu, ko yari ajanye umuganga veterineri kuvura inka z'umukuru w'igihugu, kandi ko bari bamubwiye kunyaruka cyane bishoboka kugira atabare izo nka za perezida Evariste Ndayishimiye. Umushoferi yarahamagaye mu biro by'umukuru w'igihugu, nabo barahamagara umukuru w'umugambwe. Ndikuriyo yarababwiye ko imodoka itwaye umukuru w'umugambwe isa n'iyitwaye umukuru w'igihugu, ko kizira kuyirengana. Baramwingize ngo ayirekure inyarukikane umuganga, ariko yabishuye ko itavaho idatanze amande kubona yacerereje umukuru w'umugambwe. Erega bahavuye baduhaye 600,000 by'amarundi duca turayagabura. Icyo nacyo cyaradutangaje. Tubandanya kwibaza umukuru awari we hagati ya Ndikuriyo na Ndayishimiye. Murakunze kwerekana ingene Perezida Ndayishimiye hamagarira abanyagihugu kwerekana indongozi zirya ibiturire, ariko Ndikuriyo akavuga ko ibyo bifise inzego zibijejwe, kandi ko uwo azofata adodobereje inzego azomushira ku rutonde rwirabura. Birya twebwe turabimenyereye, kuko yari amaze kuvuga kenshi ko atabishyigikiwe. Njewe ubwanje nariyumviye Gerard Ndabirabe amubwiye ko intumbero yo kugwanya ibiturire perezida ariko arafata ari nziza. Gerard yavuga ko ibintu biriko bigenda neza. Aho nyine Ndikuriyo yaciye amuhagarika ati: "Bijya njewe ntabyo nshigikiye." Ndikuriyo yavuze ko abagwizatunga bariko bariruka ko aribo bigisha umugambwe ruguru, ko bibandanije gutyo mu matora ataco bazaronka. Yabivuze ashavuye cyane. Aravuga ko mbere acahamagara umukuru w'igihugu amumenyesha ko atabishyigikiye na gatoya. Ntituzi iyo byahereye, ariko murabona ko yaruhiye kubivuga icese ku mugaragaro, aravuguruza umukuru w'igihugu. Ibyo ndabahaye ni uturorero dukeya cyane twerekana ko Reveriano Ndikuriyo ariko arapinga bikomeye, kandi ko asuzugura umukuru w'igihugu ahari hose. Twebwe turabiraba tukumirwa, tukibaza iyo bizohereza. Kumbure Ndikuriyo na Ndayishimiye bazohava baheza nka Radjabu na Nkurunziza.